Era umva ko ari kibazo nyene.
Ibyo jambere.
Jambere kwe.
Usura usha nari imbere ucutaka.
Nuko ja gusenga narondeye umuntu anjana. Nzo bifata ko biri nyene uko muganga yabinagetse. Umugabo wanje sinzi.
Eh.
Oya.
Ngo yaje agira umusore mutaraba.
Ngirango.
Ariko mukuva mubana nawe ntarazi bujumba.
Oya.
STV Every Story Matters.
Yes, yes, one, two. Mwaramutse, nshuti namwakunze iganiro cya kuri STV. Nizere ko mumeze neza, muguwe neza, natwe turashima. And then, uyu n'undi munsi udasanzwe, dushimira Imana, tuyikengurukire, iyo yadushoboye kutwongera undi munsi. Kuri twebwe umunsi mushasha, ni umunsi w'ibikorwa, ni umunsi wo kugira neza, ni umunsi wo gufasha biciye muri kamwe mwuga wacu wa minsi yose, guhanura na cyangwa gufashana mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu n'umwanya turi ngaha mubona. Turi muri quartier ya Buyunza mu Kinama aho tuje kuberekaho mama Ines na Ines bashikiye muraza kumenya byinshi kuri bo mbega bahamaze igikingana gute mbega babayeho gute ariko ikintu nyamukuru murazi yuko agwaye ari byo byatuma uyu munsi ari ibujumbura genda udugi haja turanye nduga genda udugi haja tura cega jara nte ubwo eh man eh ababana ndaki Duga rero turahe. Muduga rero turahe. Ntibanyerera uri kuraduga ni hanyerera. Das nange biraza kunyerera. Yo, reka kunera ubwoba wa peti. Yes, nkuko rero mubizi muraza turaza kuyaga nawe mumenye byinshi mbega byabandanje gute tubana dushimira n'abantu bashoboye kudushigikira bari baradufasha kugira ngo umwana Ines turabe ko yoshobora kugirwa amahirwe nk'abandi agakira ingwara gwawe nubwo bigoye tubaye hano ikaze cyane mu kiganiro cyacu aho rero andari abana babari benshi cyane kuko baramukunda man of the people amaze gushika aho mama Ines n'umwana we Ines ari nakandi kana mbeka rihenga kare mbeka jya kitwa gute
Kentine
sawa rero mumeze neza
yego
aha twicaye mbega turi hehe kugira ngo abantu bamije ndahazi ariko sawa bandi bashaka kuhamenya turi hehe muhamaze imisi ngana gute kubereka muri nga
turi bujumbura tuzokwitsindwe ejo waje ngaha kubwo umwana gwaye kandi badusabiye inzu Iyo nzu rero baradufungurira kandi muhira abana baragwaye turi kumwe n'umwana mutoya ngaha kuko ntari kumusiga muhira kandi nasaba uburyo bw'uko abo bana bashobora kudufasha bakavuzwa kandi nasaba ko naronka umuti w'indwi zibiri kugira nshobore kuduga awufatire muhira kugira nze kuraba abandi bana bagwaye
Yego. Ugomba kwizindwi muri yondwi umaze ngaha uraronka udufungurwa nk'uko bikenewe nk'uko bikwiye nta tundi tubazo ufise atari uko atari ingwara yonyine.
Oya nta kindi kibazo ufise ndafungura neza bikwiriye. Yego.
Oh, buzi iyo biva ibyo gufungura amahera bariho umuganga kwiyunguruza urakunda gushikana umwanya wabuze iyo biva
oya naho nzi
nubona bigenda bwo
bigenda neza
ninda bakurikira
andi ni nawe yaje kudutora aradukura ruguru ubwa kabiri aratushikana hama aradukurikirana mu kutupfuza hama adupangira atugurira matera yaratugurira imbabura aratugurira amasafuriya arongera aradu aradusumiranye naraduha amafaranga turasuba yego
yego nyuma yaho abo bandi bana bagwahe ni kubera iki wifuje kugenda kubakurikirana wewe
kubera umuntu w'umugabo bimugora jewe ni jambo nako nashobora kubakurikirana saba yuko mwashobora kunsabira nkaronka imiti akaza kuyifata ndi muhira
ibwa mbere ndakumenyeshe yuko ibiriko birakogwa si jewe jenyene ndafise abantu banshikikiye ku bwanje nama nabashimiye barabizi ndafise benshi bakoragira ico bakora kugira ngo banshigikire mu gikorwa tuko turakora cyo kugufasha barahari uko bangana kose yabo umwe yababiri cyangwa yaba batatu nivyo kubashimira gusa no mutima munini bagize hanyuma ndibaza murabona nakazi karagabanutse ku bikorwa byacu siko twahora dukora ariko nuko kubakurikirana bitoroshye muri mu ntara ibujumba mbe wari umaze gushika ibujumba
oya nta
yo jambe
ni jambe
vuka
yego
umugabo wa
umugabo wanje sinzi oya
yaba yaje akira umusore mutaraba
ngirango
ko mukuva mubana nawe ntarazi ibujumba
oya
numva ajya avuga ati mbega umugore wanje ibujumbura ko yeriko mu matara ariko akora iki
erumva ko ari kibazo nyene
ibyo jambere
ambere kwe
usura ushe nari imbere ucutaka
nuko ja gusenga narondeye umuntu anjana
bo nkiko je wabinsavye umbwira ati reka turondera umuti wofasha nk'indwi zibiri ndawudugane aguma wonwera hari ozoduga gusuzobandanya umukurikirana umwana neza kugira ngo ntazogira ibyo cuhindura yaba imiti wimwe nkuko bikenewe kugira ngo tureko hari cova
yego nzabifata ko biri nyene ko muganga yabinegeze
bavuga ati ngo bidahura n'imisozi niho ruzi uzohura n'ibujumbura ni mwarahuye
yego marahashikanwe n'ingorane
ariko ku Burundi umunsi uzohaza mu vyiza
yego Imana ibikoze nzoza mu mahoro
yewe n'umugabo wawe uzomuzanye nawe ahabonega ni heza uko biri kose hararyoshe
yego
ubona ko
hararyoshe cyane
none mu buzima busanzwe ajya amasanga mura mujyamira ko niyo ntari ya ruguru mujyamira
ya najya nyene kuko tuba twarushe
ajya amasanga
tujya amasambiri cyane sa moya ninusu
mwijya ibujumbura wabuke sa moya muba mwajya
yego tuba twajyana
reka tugubandanye gushira ivyizere mu masengesho no kwizera Imana ko arizo bifasha kurusha ibindi byose to mufasha kamerwa neza hanyuma mutota amahoro mubandanye no kumukurikirana natwe tuzoguma inyuma yanyu twizera yuko mushitsi hari ya mutazoca muhindura ibintu ko biri nzobandanya kumwitaho no kumukurikirana nico nyamukuru hanyuma ibizo babikenewe bishoboka tuzobikora nkuko twavyemeje
STV every story matters.